Thokozani. Akwande kube kuhle kube mhlophe. Abanye benu ngeniboniswe izembatho ezinenyanga, ezinelanga, ezinenkanyezi. Usuka umuntu ophiwe ukuphilisa ngomkhathi. Usuka umuntu okwazi ukuthandazela umuntu engekhweduzani. Mawukhuluma nelanga, mawukhuluma nomkhathi, mawukhuluma neyinkanyezi, mawukhuluma nenyanga, uyakwazi ukuthuma umoya uhambe ufike usebenze. Hey, namhlanje ngathi ngizokhipha iyimfihlo. Hey, ngikhuphe into engingavamanga ngikhuluma ngazo namhlanje. Wena ohlala elangeni, othamela ilanga newinta, uthi hheyi limnandi leli langa, limnandi leli langa. Uyasha laphayana, uyasha. Ngoba thina esikwazi ukusebenza ngomkhathi, thina esikwazi ukusebenza ngento zaphezulu nezaphansi, engeke ngizisho ngegama. Hhayi, leyo angayeniithole kimi. Ngoba umuntu onazo lezo zinto akakhulumi ngazo, uyahlonipha. Lo ongenazo owenza i-research uyozozitshela ngazo, mina hhayi angifiki lapho. So ungahlali elangeni, ngoba ilanga liyathunywa. Ushe likushaye, sikushaye isichitho, sithunywe ngelanga. Sikushaye isichitho ngakusasa uvuka unabapimples, ulokhu bhizi uyageza, kanti ushaywe ngento engaphezu komuthi. Ushaywe nge, not all muthi heals. Yes it does, but ushaywe ngento engaphezulu. Thina siyakwazi ukuhlephula ilanga leli. Ilanga lifika noma ikuphi, hlakaniphane, wake up. Wake up. Ilanga liyathunywa, inkanyezi iyathunywa, inyanga iyathunywa. That is why kunabanye abelapha abazokutshela ukuthi angelaphi inyanga kumnyama. Makhosi. Amen. Njalo kwaba kaJesu. Right. That is why nge-full moon abantu bayagula. Le full moon lena thina esiphiwe phezulu naphansi siyakwazi ukuthi qe. Uthi uma uyibhekile ikumnandi laphana, ubheke i-full moon uvale amehlo. So ziyelapha lezo zinto. Ziyaganga futhi. Hey, namhlanje ngathi ngikhuluma imfihlo. Nelanga guys, ilanga, langa leli maliphuma. That is why there is certain rituals, that is why there is certain prayers ezenziwa ngesikhathi sakhona. That is why ukuthi uzungawothi malithameli ilanga, especially ngewinta kuyabanda. Umuntu uyavuka ahlale elangeni, usuka lapho ukukhathala wesi, usuka lapho ugula wesi. Kufana nomoya, angithi uma uphephetha bawenzani into zihamba ngomoya. So is the sky, the moon, the stars, the sun. People can manipulate. So uma uphiwe lolo bizo lolo, please don't manipulate. Indalo kaNkulunkulu, yonke into eyindalo yaphilisa, yashaya, yagadla. Kungenamuthi, kungenalutho. Thina izanusi siphiwe lokho, siyakwazi ukulapha umuntu ngaphandle komuthi. Ngoba umuthi is not for everybody. Into yasemhlabeni selapha into ezingaphezu kwalokho. Khuluma nelanga uhlephune ngendlela owaphiwa ngayo. That is why abanye benu abaphiwe kahle ngento zesky lezi. Uthi uma uphuma ngaphandle, uthi wo sekuhle ngaphandle. Look at the full moon, look at the sun. Because uphiwe okuhle ngazo, uphiwe amandla okusebenzisa. Ziyasebenza ebuhleni, ziyasebenza ebubini. Ungadlaleli, ungadlaleli nge-spirituality. Ungadlali ngento zomoya. Ilanga liphuma lapha. That is why there's certain rituals ezenziwa ilanga lingakaphumi. Because they knew ukuthi uma ilanga seliphumile sekukhona olusebenzisile. Sekukhona olusebenzisile wamanipulate indalo kaNkulunkulu. Ama-scientist azokutshela ukuthi i-eclipse, i-eclipse 10, 10, 10, ayikho. akekho umuntu okwazi ukuphikisana nendalo kaNkulunkulu. Umuntu omnyama uyakwazi ukumanipulate ngamandla wakhe. So thina sikuphiwe ukusebenza ngale zinto lezi. We've got the powers. Ukhuluma nazo zize zokushisa. Omunye ubhizi uyaphephetha umuthi uyageza ngale. Uzogeza kanjani ususa ilanga? Langa ngeke ulisuse. Lapho liyoshisa khona liphume. Ama-pimples. Ama-pimples. That is why uzogeza ngemithi ufuthe uphalaze kuze kuphume abathumbu. Ufuthe uze ushe. Setshenzwe ngale. 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 Umuntu onaleso siphiwo. Manje mkhulu kuphuma nini uyasabisa phela usesigabheka ngaka sageza lutho okwenzakalayo. Hamba kumuntu ophiwe lento oganelwe ngayo izokwazi ukuphuma. Yaphuma. Iyaphuma because that person has got the ability to work with these imvelo. Akukho scientist la ezokusiza. Akukho scientist ezokusiza. Akukho geography. Geographist ezokusiza. That is why abanye benu iy'chitho zenu zingapheli. That is why abanye benu selokhu natshela ukuthi ninesilwane asipheli. Sithunyelwe ngani? Ngelanga. Sithunyelwe ngani? Nge-full moon. Sithunyelwe ngani? Ngey'nkanyezi. Ngiyazi belaphi senizoyikopa lento. Hey! Yazi ngikhuluma ama-topics lapha uthole ukuthi sebawakope umuntu wafake yakhe i-topic. I-copy and paste doesn't work. That is why ungapholi. That is why uzodlalwa amathunzi. That is why uzodlala isilwane. Asipheli ngomuthi. Asipheli ngamanzi athandazelwe. Asipheli ngetswayi. Siyophela ngalento esifakwe ngayo. Iva likhishwa ngelinye iva. Ungakamtholi umuntu ophiwe ukusebenza ngale angeke angeke uzoba yile nhlobo yomuntu othi kade ngihamba kade ngiphalaza ngicela ungabe usayihlupha ngamanzi mkhulu ngicela ungabe usayihlupha lokho ngikusebenzisela kungisebenzele ushaywe ngani ushaywe ngamazulu that is why umuntu ophiwe ukusebenza ngelanga ngomkhathi ake ngithi umuntu ophiwe ukusebenza ngomkhathi uyakwazi ukukushaya nge-lightning wena ubhizi uphahla ukuthi ufake amabhanti e-protection. Uyakwazi ukukushaya wena ubhizi ugeza uthi ugcabile wena you are well protected. Isanusi sikushaya ngani? Sikushaya ngento engaphezulu. So be careful. Be careful, guys. Especially nini eningelapheki nithi mina ngelapheki sengikhetha ukuhlala. Ushaywe ngani? Baphumile bayohamba nge-full moon. And you're going to be attracted to those things. You're going to be attracted ukuhlala elangeni, ukukhathale, ma uhlele elangeni, ukugula kube worse, i-headache ibe worse, ma-pimples abe worse, skin reactions zibe worse. Namhlanje ngitshela imfihlo engakaze ngitshela abantu. Abangizwayo bazongizwa, abangaziyo bazongazi. Nangithi, so be careful ukuhlala elangeni. Nge-full moon hamba uyokuthandaza hamba uyophahla hamba uyokhuleka remember there's a difference between ukukhuleka nokuthandaza iningi lenwa nasi nicabanga ukuthi language change so be careful bantwana bekhaya be careful uyohamba uyothandazela ngene ukuthi uma kuya lapho that is why emanzini kunezikhathi zokuhamba entabeni kunezikhathi zokuhamba why they knew ukuthi uzothandaza umthandazo wakho ungazwakali nayo shaywe ngayo naso shaywe ngayo nansi hlakaniphani knowledge is power our vote ngiyabonga mina.